abarero ndagushikirije hanyuma nanje nishikiriza umuryango niheze barabara
Ihinduka mu bushikiranganje bwo kwivuna abansi bwabaye mu gihe haheze hafi umwaka hari imyidogo muri ubwo bushikiranganje abasoda b'abarundi muri bamwe barungikwa muri Somalia barafunzwe co kimwe n'abandi nyene bafatiwe ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika bakekwa ko bashatse kugarariza ababarongoye ikibazo cy'abasigwa b'ibisongerezi by'intwazangabo zaguye ku rugamba ntikiratorerwa umuti wongeye ko n'inkuru zivuga ko hoba hari abasirikare batakazi kabo bakagenda hamwe n'umuharingo woba uri kuritegurira gutera igihugu ku bw'umushikiranganji wo kwivuna abansi yahahora ngo uyo mugwi nta uriho ngo hari bisuma n'abicanyi gusa kandi nabo nyene ngo bakazobagwanya
Jewe nagira nti abasuma baramyeho bazokwamaho mugabo ababagwanya nabo bategerezwa gukarisha umuhoro n'ubuhiri kugira ngo babagwanye nawe nyene rero nkamusaba ko muri abo babagwanye ntaryame ngo asinzire nitirafiserike ndabizi kuko nubona nari nsanzwe ndamuzi
umutekano w'igihugu ari nayo dossier ihambaye niyo yankana asegiye wamusubiriye ngo yifashe neza gaciye ubwenge nawe ati sindi mushasha muri uwo mwuga nzobandanirizaho mukugwa wanje yaragejeje ibikogwa General Major gaciye ubwenge w'imyaka 54 yarajejwe inyigisho mu gisirikare imbere y'uko agenwa muri ayo mabanga mashasha mu mwaka w'2008 yari umuyobozi mukuru ajejwe gutunganya imigambi n'ivyigwa muri ubwo bushikiranganje inyuma y'umwaka yari amaze yimenyereza mu ishure rya gisirikare Karen ryo mu gihugu ca Kenya mu ntango z'ikiringo ca mbere ca Petero Nkurunziza Ponce gaciye ubwenge yararongoye intara ya gatanu ya gisirikare aho yaraheruka kurongora yigira kane imbere n'inyuma gatoyi y'amasezerano yo guhagarika intambara yo mu 2003 Ponce gaciye ubwenge yarajejwe intara ya Bujumbura Rirare mu vya gisirikare hagati y'imyaka y'1992 n'umwaka w'2001 yari kurikiranije mu kubicegera cyo wararongoye ibatayo ya kabiri y'abakomando n'icegera cyo wararongoye ibatayo ya mbere y'abakomando nyene yahavuye arongora ibatayo ya 12 y'abapara ariko imbere yaho hose yari yarabaye ujejwe iperereza inyigisho n'ibikorwa vya gisirikare mu ibatayo ya kabiri y'abakomando Ponciano gaciye ubwenge yavukiye muri komine Rusaka mu ntara ya Mwaro arubatse afise abana bane akabavuga neza ikirundi igifaransa n'icyongereza igiswahili naco akagerageza